Nā, hoki mai ki te kāinga, e toa ana a Parekura Horomia I roto I te whakataetae whakatiki, e haere ake nei I Wainganui ngā kaitoranga pū Māori. Te kau ki ro karāmu kua ngahoro I te tinana o Horomia I tēnei wā. I te whare whakapakari tinana ētahi o rātou, me ngā whakatoi wairua pai I rere atu ki a Horomia I te ata nei.
Haramai te āhua te rangatira rā Parekura kua. Kua heke iho te kau kiro kramu, nā pai ana tōna mahi I roto tēnei whakataetai. He tauera ia mō tātou katoa.
He rima wiki e toi ana ki te whakataetai whakatiki I Wainganui I ngā kaitoranga pū Māori o te komiti whiriwhiri I ngā take Māori o te whare pāremata.